masalela pfuka phanda ko madaka baka stina uka ruseka hi muganga abaiti bi phena tlela unga janga kahleka se government a hitanga masalela pfuka phanda ko madaka baka stina uka ruseka hi muganga abaiti bi phena tlela unga janga kahleka se government a hitanga sure
ntomi dza vo masalela braya me dza baba pfula ndle vuningisela dzinga tlhava na krandziwa se swa tika malu hava. That is why vo sister va hi chava swinanguteka ngari hi be hi misava 10 bags ayo baka hi ku swilava hi rwelektika brastina xa vava loko hi tshika na koptomi bya bava tcv hamaketa ta famba kambe ntirho wa yala ha bampa hi kala mali vina khadi ra banka and swo boha ku rifeyisa nkaka ku vula ntisa na ku kuxiyisa ntsakanga na vasati hala tlhela yi tekanga kahle kahle government ya hi tlanga that is why vo masalela va basanga se mbateka nkarhi a va tlharihangi hi marhandzu ndivapile swa fana i ntiyiso vo vanhu va hambana hi kala mali a voni a ni na vanghana i ntirho wa koho ku ri hi va khurhelela loko rixa kambe va hi rhuketela tiyisela leyi pheni ya masalela.